Nikandaba ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana mu makuru twabatororokanije kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru ubyikwirikira. Inyuma yaho umukuru w'igisagara cacu ca Bujumbura abandanya aho ikiganiro abenegihugu kuri uno munsi yakoresha ikiganiro muri komine Muha aho yemereye abenegihugu bo muri iyo komine ko hagiye gushyirwaho igituro cy'amabisi azoshikana abantu kuri Petit Seminaire hamwe na Kinanira. Nayo abagwayi ngo barafise ibibazo bitandukanye, kimwe muri byo hakaba harimo kutamenya amategeko abagenga. Abenegihugu wo mu kigwati cy'amahoro cya Mutambara mu ntara na komine Rumonge ngo barugarijwe n'inzara. Reka ndabayikaze mukanya inkuru mu bukwayi. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Nkuko nari mpejeje kubabwira ku gituro cy'amabisi yunguruza abantu bajya mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura ngo hagiye gushyirwaho imirongo y'amabisi azoshikana abantu kuri Petit Seminaire hamwe na Kinanira. Ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'igisagara cyacu cya Bujumbura hari mu gihe yari karatanga ikiganiro ku benegihugu muri komine Muha. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza.
Ku munsi ugira gatatu w'inama ya bose, umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana ari kumwe na musitanteri wa komine Muha bagendeye muri komine Muha. Abanyagihugu bo muri zone Musaga na Kinindo bari bahashitse, bamwe muri bo bakaba bashikirije ibibazo byabo. Bimwe mu byashikirijwe harimo ikibazo cy'igituro y'amabisi aja Petit Seminaire na Kinanira.
Byerekeye amabisi atwara ava mu gisagara aja mu makarti, abantu baba aha kuri Petit Seminaire cyangwa Kinindo Kinanira batonda kuri ku murongo umwe n'abaja mu Kanyosha. Iyo izo bisi ziza muri kushika kuri Petit Seminaire no mu Kinanira ntizikiriho. Twosaba rero yuko muraba yuko iyo linye yoboneka kugira badabanye umurongo munini inya wo kuja mu Kanyosha. Ni ukuvuga n'abanyakanyosha baca boroherwa, uko benshi abo bo mu Kinanira bo mu Kinindo baca bumva iyo bisi ija mu Kanyosha, ugasanga n'abanyakanyosha baca kuri umurengo.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana agira ati:
amabisi ni rako cyari Mike yabyumvise. Mike azuca ashira de l'ordre kuri ya parking bayita parking ya Musaga na Kanyosha kugira ngo amabisi atonde selon ama destination. Ashashiraho umurongo w'amabisi agenda kuri Petit Seminaire, ashireho n'undi murongo w'ibisi zigenda mu Kanyosha na mu Ruziba, harimo yongere ashireho n'ibisi zigenda ku Musaga. Nibwira ko iyo hose de l'ordre no gukrea de l'ordre kugira ngo abantu batekanire.
Mumenya ko inyuma yaho hazogenderwa zone Kanyosha igenekerezo ya 14 Ruhuma 2022.
MVC Munyaneza, urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Inyuma yaho hadugijwe ibiciro byo kwiyunguruza abunguruza abantu bakorera ku gituro cya Kotebu, basaba ababunguruzwa kuzokubahiriza ayo mategeko yashyizweho yo kuduzwa y'ibiciro. Ni muri ya mugenzi wacu Jire Verine na Kimana.
Ibiciro byo kwiyunguruza uja mu ntara zo hagati mu gihugu byarahinduwe nk'uko bivugwa n'umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu.
Ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe uku gukurikira: Bujumbura Gitega amafaranga 7,000, Bujumbura Bubanza 3,500, Bujumbura Uganda 3,500, Bujumbura Bugarama 3,000, Bujumbura Bukeye 4,500, Bujumbura Bukirasazi 10,000, Bujumbura Buraza 11,500, Bujumbura Bururi 7,000, Bujumbura Cankuzo 15,500.
Bamwe mu bunguruza abantu bakorera ku gituro cyo kuri Kotebu twavuganye barashima iyo ngingo, ariko bagasaba ko n'abiyunguruza bamenyera kubahiriza ibiciro biba byashinzwe.
Uko umuntu ashobora kuva ruguru bamubwira ko ari dimiri bagaca kubwira ati n'ibihumbi 2, urumva n'ibihumbi 2, urumva wowe nakubahira iki? Mugabo yasanga ari benshi wamubwira igiciro aharacyumva aracyemera kubera aba yabuze ko yagiye deplasa umva maze kumwumvikanye ko ni umuhinduka cyo bimenye naguhaye
batwara imodoka z'amboko bwa Probox bo basaba ko badugirizwa ibiciro kuko batwara abantu bake bace bakora bahomba
mu Bujumbura gitega tumwe gitoro cy'ibihumbi 35 nuguvuga dupake edwindwe ajya mahera leta yashinze urumva ni 28 kubakiriye bane urumva nayo bitoro ntarimwo urumva rero kabisa nimiburiburi iyo bashinga iciro cy'ibihumbi 10 Bujumbura gitega aho na mitende ari kuboneka
ibyo biruko mu gihe ibiciro byo kwiyunguruza uja mu ntara zo hagati mu gihugu kenshi mu mpera z'indwi usanga bitariko birubahirizwa
rero urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje abene gihugu bo mu kigwati cy'amahoro cya Mutambara komine n'intara ya Rumonge ngo barugarijwe n'inzara bagasaba ko bogarukirwa ko ni muri ya mugenzi wacu
nk'uko byemezwa n'abenegihugu baba mu kigwati cy'amahoro cyo kumutambara muri komine n'intara ya Rumonge abo benegihugu bafise inzara cyane cyane kubageze mu zabukuru
wege tubayeho nabi camire nitugiraho turima byose bitugoye byose haraho tumara gatatu tutajya haraho twiri guko nyene tukaca twemera inzara uko nyene hoya twege tumaze gukura tukangana uku urasonza ukigumya cyangwa ukarabaho uryama utagira ukuvyura uvyurwa nande nanya nari kwipfira n'inzara
ko tubayeho birasanzwe n'ubukene gusa urabona n'ubukene umuntu aganze inzu gusa yabayemo nta muntu arima nta muntu azi inyuma y'urugo inzara iki
kubera iyo nzara ingorane ni nyinshi harimwo n'indwara
maze kugira inzara cubaho nabi amagaraca agenda nabi agenda ubutariko abana bakamererwa nabi
hano abantu bagwaye izi ndwara nyine zo gufungura nabi usanga ari ingorane ari kibazo
ibyo bivugwa n'abo bene gihugu biremeza n'umupfasoni Sifa Ndayishimiye yasanzwe arongoye ico kigwati
aha muri kino kigwati turahafitiye ingorane bwa mbere na mbere tugize aha mu kigwati benshi bari bantu nikora amwe baruhebwa batagira aho barima naho kurima hariho nta byo gufungura benshi baragwaragurika za malaria bakagwara inzoka zo munda
ico basaba ngo nuko bo bagarukirako
yego cyane ndashira ku isabi kamfasha bakaduha ahantu turima ngaho ngubita isuka
no basaba ko tuzanira utwo tujya bakaturangira naho twoba dukubita isuka
ikigwati cy'amahoro cyo kumutambara kikaba kigizwe n'imiryango 300 harimo abantu nikora hamwe n'abahungutse
rero urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ABR yatunganije urunani rw'amaradiyo rubafadikanije n'ubushikiranganji bwo gutumatumana ko amakuru hamwe n'ubusekurukizi bw'Ubufaransa hari mu gihe bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo ni nkuru ya mugenzi wacu Aje Negrita irakoze
muri urwo runani rwatunganijwe n'ishyirahamwe ry'amaradiyo akorera mu Burundi ABR mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ikoreshwa ry'amaradiyo Onesime hari ubuntu arongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko uyu munsi ushyitse mu gihe hari amaradiyo adasamirana neza mu gihugu kubera ikibazo cy'uburyo ndetse n'ibikoresho bike
amaradiyo yahani wacu atumbirizwa cyane uhura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviriza iyi wacyo biri kwiravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu Rwanda ari radiyo muri Tanzania yinjiye mu aho icyo kibazo mu rwego ARCT barakizi baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha dusaba yuko leta yokongereza uburyo uko amaradiyo atera yongera ibyo akenera ni byinshi
Leokadinze Imana umushikiranganji wo gutumatumana ko amakuru ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru avuga ko ikibazo cyo gusahiriza ikigega cy'amaradiyo kiri mu gutorerwa umuti ndetse n'ibikoresho biri mu gushika
ubu novuga ko icyo kigega hariho ibiriko birakogwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho mu minsi iza ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tubibashikirize ko bizoba bingana
umumenya ko uwo munsi mukuru usanzwe uhimbazwa igenekerezo rya 13 Ruhuhuma uko umwaka utashe
Negrita nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje tukiri muri ibyo by'iminsi mikuru mpuzamakungu ngo abagwayi barafise ibibazo bitandukanye harimo no kutamenya amategeko abagenga ibyo bikaba byashikirijwe n'abagize ishyirahamwe ABDDM hari mu gihe ariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura.
Elias Minani ari mu bagize ishyirahamwe ryigisha amateka n'amategeko agenga umugwayi Association Burundaise pour la Défense des Droits des Malades mu Gifaransa yemeza ko ingorane hari mu Burundi ari uko atamategeko atomoye ahari akingira umugwayi ndetse n'umugwaje
amateka n'amategeko y'umugwayi bwa mbere na mbere nuko ataramenyekana hanyuma buno ataramenyekana abagwaye eka bose bagendera mu bitaro bahakorera abagwaza n'abandi bose niboheza ngo bakore ico bataramenya ico gituma twebwe twaciye twiyumvira ko ico twotangurira ko ari kubanza gutegura ico cigwa tugaheza tukacigisha kugira abantu bamenye uburenganzira bw'ugwaye hanyuma babwubahirize
Kanyange Donavine arongoye iryo shyirahamwe ABDDM avuga ko iryo shyirahamwe ryatanguye gukora kuko babona ko haragahaze muri ico gisata
cyane no kwa muganga kuraba umugwayi hari intambara nyinshi kuko abagwayi bose turabona ko abenshi usanga bafise ibibazo bitandukanye
kubgabo bizeye ko muri kazoza ibintu bizogenda birahinduka n'amategeko akajaho
kugira ngo iryo tegeko rijeho twe nitwovuga ikibuze kuko biri mu nzira bitungano bifata kuko itegeko kugira ngo rijeho rirabanza rikigwa rigasha mu nama nshinga amateka shikiranganje hanyuma rigasha mu nama nshinga amateka rigaheza rigasinywa rikabitegeko izo ntambwe rero itegeko ryaramaze kurifata riko riraza nitwovuga ngo rirabuze kuko ri mu nzira riza kandi nta cikora kirafata umwanya
ivyo babishikirije mu gihe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 11 ruhuhuma uko umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi
Desire urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje kutimenya hamwe no kudahimirizwa ngo ni bimwe mu bituma abigeme b'abarundikazi badahurumbira kuja mu gisata cy'ubuhinga siyanse mu rurimi rw'igifaransa ibyo bikaba byashikirijwe na Mupfasoni Belize umwigisha wo muri kaminuza ari mu gihe kuri uno munsi Haimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abigeme biga ico gisata tumwumvirize
kimwe harimo gushaka kwabo kigira kubanda akavuga ati nimba nanaka yarashitse kubera iki jail hama novuga ngo iki hari gushaka kwabo hari abo barabira ko bakabona ko bishoboka hama igikuru ca vyose hariho novuga ngo iki hakabaho mu mashuri kubashishikariza ko nabo nyene hakabaho insiguro nk'izo zishishikariza abigeme ko babishoboye ko bashobora nabo kuja muri ayo mashuri y'amasiyansi nk'uko kugira ngo baherekeze base nk'aba umuco watwaye ikibanza kirekere cerekana ko mwigeme yo bari nyuma ariko uno munsi ntambwe yaratewe hama abaherekeza ico gikorwa kimaze kuboneka babeho baje mu mashuri twese tugiraho tuvugira tubashishikarize abigeme b'abarundi barashoboye
akabari no kuri iyo nkuru ya nyuma turangije ko amakuru yacu uyu no munsi reka ndabashimire mwebwe mwese mwaye ko muradukurikirana Ndabashimira kubandanya mukurikirana n'ibiganiro byacu bya BTV nshimire nabo bose n'abagenzanje bafashije gutororokanya no makuru nibagiye gushimira Jessica Karene Ingabire yarahagarariye ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV i Burundi